kire wo se obi a etwere etwere pa na jodi e no he e wo se etwere wa hodo mi no ye wo de ono de ya hwehwe ni mu o ondo ye hwehwe ni mu ka twere no odru nipa mu a na aka jero se yei sia ho to a fe kri 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 ye wo de onye hwehwe ni mu o ho ondo na jo woni o woni wo kunu da ho na wo sensene woni wo ba da ho na wo ba na sensene woni wo yire da ho Obesin sene sisi a ono de onye hwehwe ni hwehwe ni mu de ne de ejom market ejwa base wono na fofo di agro wo school mu wa tiesi oso uhia ntome wate ye de baye ejuma ma state tv ghana me se anoma ye nananom edi jaye no ye kire na ye sua ho ade me se ene ye nambo na hafo ekura bi ase koko ase ene ye sua ade ka me ho ye bekose ne ye sua ade Shamu Bono. Missy, she say, Minam Bona half and Wooden Baby, and a year videos win at the Abba, and to State TV a year Mohondo, Meso Mohondo, and in 10 years to Messre. Would ye subscribe the video? No, share mammy. Would ye share my own baby? No, you be your binge. Missy, no more be a while, your man and to answer. A brain, near your Juma, every hope. And until the State TV, no more be a mecha, ube to me, I am not a chero. Yon to minion, Nafi, Yahania can wasm. Sa and your way, your friend, and Tommy. And ne, your bacasafa, sa and Tommy, we ye, Ebucra, Majina, sa and Tommy, we also. Na ye decide video, we know. Ninina Abremo. Dedicine, we ye, and Tommy, and Titiadino, as Antini Casse, ya Toby be amobia, your friend, and Tomma, and to obia toya, dear be amobi. And then me yabo tre. Na ya sunya de afa and tome eh. And tome we ye dye bia. Ye de tush ye. And tis o sha ye wea. Mesa ko e chiriha. Koko fwa ye namu. E ye kokoa omado. Omu do we no mu yoma jinsa wasi ye che. And tis a mu che koko ne dia. E de ni ye de che koko ne de yeshiye. And tome ne de yeshiye. And tis a wooden tome and ti osha. Ye betcher. Sa and Tommy we asa lai sa de ko asa lai se ya de ko omo dia che koko fo no e di entia hwe ye nana no mo nim nyansa o obi koko ni obi die ni obi timi fa aduro e di free ni die no da be hyawo die no se de be ya wo koko no ntimi nyade enso enti ye nya de sa die we ye hye ni se wo mu a se wo free wo die mu na wo kura adwen bone bi na wo di tra wo die no Ambe sinya ku we mu a enya djuma enya djuma o enya djuma wo de kɔhye ho wo nya trantɔm me we nu nko ade enya djuma enu ye de di kan ye bi ho ye nware mu efie no di akwae ne se honhom o mo de chichire fie ho ya ton o ma wade ama honhom no ya ton o ma wade ama nsuo honhom bi de bia me ka me se nya honhom bo ne nko ale ti nsuo mo o nyankopon honhom ti nsuo mo ana honhom bone tim bi eno nti na ese bra nyankopon ba ade no na opto abo obonsam firi soro so omra fom no e bitena aduam ana bitena pepom ana bitena nsuo enso bia na ya wi nsuo ya na ya nom enti ene me se ya ton ama honhom bi ana honhom na nya kwan aware wo enti dodo no mu kura sa ento honhom no aware ton honhom no omo so aware Nani kunau. So your ba or waria nani kunau. Wa your bema or waria or be fifth abonti beba. No bana packin no many wugani. Ube can be beer or banisman for no money go. Ube ye dang obano or banu hua no ga. No one will say ya shed that to how be a day amount. And unti ye desa and tommy way and ye de yes adien. And to be a ya to asthma adia mano. Ye din tommy way and ye desas I adien. Me se e yen tome, enti o ya, ye sanu o hum hum, na pie o hum na mani, enon tida me se yari ye bie be bo wa ye hum hum mo yari eno, e go hum hum, but e ba hum na mani ma hum, enon tida obi mwen se, first no, obi e fu doa, nipana fu ni a doa ya, na ye bisa, ni ye hum se, obi ne di nsi obi bo ni duya, e di eno o hiya se, obe dani duya no o nsi o no hum, ba wadani kure wye eno, ye won habay we mo, a ye be posa, Emma nipa ne di jare ne duabo no ko but ene obia food do apa yesi a kidney problem na ye de na kwoto dialysis machine so obeda machine no so anu wawu wonim de ntia ahonhon bia wo kreti yade ma obi no wode nsa ekeka nipa no honam akoa ne bi enti hwo ya bo obi dua nsu na hye na fu no ebe sane yemu nooma ebe sane kidney ebe sane liver ebe sane nstro se obi a etre etre pa na jode ye no he awu se twere ma hodo mi no ye wode ono de ahwehwe ni mu o ando ye hwehwe ni mu ka twere no odru nipa mu a na aka jero se ye sha ho to a fe kri ye wode onye hwehwe ni mu o ho onde na ajo woni o woni wo kunu da ho na wo sensene woni wo ba da ho na wo ba na sensene woni wo yire da ho o ba sensene si si a ono de onye hwehwe ni mu hwehwe ni mu de ne de ejom market ejwa ba se woni wo nan fofo di agro wo school mu wo tie si wo so wo hia nto me wate ye de baye ejuma ma State TV Ghana me se anoma ye nananom edi jaye no ye chere na ye sua ho ade me se ene na mbona hafo ekura bi ase koko ase ene ye sua ade ka me ho ye be kose na ye sua ade die we abui munim ne ntia ye hunu ho akade ene obetimi kodi boni na obi abodua de afra busua ne nyina ana de bia me ka me se duabon so bekum nipa nipa na odi boni no duabon ntanku ono no ntam edidi ko fie ho ekwase fie ho obi ho ase ne duabon te ye ne se obodua ne se wonde na sifo nyina afi na dane no me abetena fie ho abaya kama okwa wo so omma abrante kama na nafu ahye no wawu yesi fie we mu de saa o fie we mu ma ne de omukwa ware omu nche no masa aba fie omu de omu ware omu ba ko mienu no masa achatoto omu no masa aba omu amemu nche yesi saa na ne ma metie yesi saa o omu ame enua ba ko bi so waja aba fie o nebra o obu ne ire saa mo ba ni ja no onu so odi ne ni ko abrochire oba ne ja ni ja na abrochire ho onu so oba no me yechi mutu mo me se obi ni ho otisi kare ware na tamfo obi a disika ware na dofo mate ko ba se honhom bi di ne ho bagi mu saa no a kwan bia obefa so obegye wo ho no obebre nti ohia entome na wodi aye saa de no ye toso mie no se opese wodi mpapa mu tu nipa mie no ntam enu nti na mesiye na omani ate o ye de entome ne tohye ye nya tohye ne pa e kwan abeda woni ntam wo ntimi no ntra ha nkone diem saa na wensu ntimi no emma wo diem enti fa ne se woni obi na ye adwuma ana nipa na ye na adwen se o pese o yi wu efiri adwuma ho no no fa adwuma no wonpo ana wo kire ne se adwuma bi wo habra be se ne yenko ye wo po na wo kire ne se adwuma bi wo habra ne yenko ye wo oba aya na no no pam wo efiri adwuma no mu no no na gye adwuma na fa wonim de ye ye de ntome ana ye fira haban dua bi ma mbe bi ntena ono ne de ani na ne se ma me ba bi na me ntena me pam na ma gye ho afa enti wo bangu se saa adua no aya homa wo ono no o starti a ena ma hodo mi no odi kan firi soro obehun ta fefi obi ana pampam na ne hini na asane firi soro ho oba fom enti wo gya no ana ne hini nya be gye fom ho wie pa na okum dua no no na fa ana ye wo ba ko ho so ye frene enkrampan enkrampan no so ba he dano me kire enkrampan ade enkrampan betena kokoo dua so a ekum kokoo dua ne bi enkum kokoo dua ne bi wonim de ntia enkrampan be sii kokoo so no wa sere permission afiri dua ne nchen me pesa me tena wo so na me so me bobra enti se kokoo bia na obeka se dabi me ma ho ntena me so no wose ne yamekun na okunu no afa enti wonim yehia entome na yehia enkrampan na fa yehia ma mbabi ntena na ye de aya ade ama afa nipa bia ono no susu se nke yenyi wadi na ono metena ho no na ye di kan yi ono na di nipa bia osusu wo wuo ma wose nka wo nya nka wu na nka ono mmom enya odibre ne ntena nti hwewo bebre wo office baby before se omo pension no na de duru agwa konyam wa wo baba bio no abenya stroke obi so hu se no esese nka menua wei no ye yi ni firi ho a me na meba na wa starti apaduro ntam na de kogua konyam ama no eno ne ya na ye frere ne se wato na du nti wo bangu che so o wa nro firi adwuma ba ya o kwa adwa ya na otwa hwe wa nya stroke me se uhia ma mbabi ntena uhia entome na uhia nkampan na wa de yesa ade e State TV Ghana debia ni debia ye bekoso ne yesua ade nti wei eye ntome ehu asam na maka akere wi the same sa ntome wi maka akere wo se obi a etre etre pa na jode ye no he awu se twere ma hodo mi no and cramp I be see cocoa, so no have set permission of free beyond in chain. Maybe some it's now, so no miss Bobra. And tis a cocoa be an obacas, Debbie, me my own tramison, or send me a no kunu, no a fat. And to him, you hear and tome, near here and crampine, not for your human babintana, near the ayah diama. Afe nipa bia, or no susu senke, and you weddy, no matter how, near the key you nedi. Nipa bia, susu, woo ma, or senka, oo yanka, oo, nanko no mum, and yaw di brain and tranty hell. Bebre wo office, baby. Before, say, or more pension, no, de drug wa kunyam. Wow, baba, you know, I've been your stroke. Obi so hu se no ese senka menua wei no ye yi ni firi ho a mena meba no asati apedro ntem no de kogu akonya mama no eno ne ya na efre ne se wato na du nti obo nti ye so o wanra ofre adwuma ba ya o kwa adwaya na otwa hwe ya wanya stroke me se ohia ma mba bi ntena ohia ntome na ohia nkrampai no wadi ya saade ne estate tv ghana debia ni debia ye bekoso ne yesua de nti wei eye ntome ehu asam na maka akire wi the same sa ntome wi maka akire o se obi a chire pa na jodi e no he e wo se chire wa hodo mi no ye wo de ono de ya hwehwe ni mu o ando ye hwehwe ni mu ka chire no odru nipa mu a na ka jero se hey sha mu to a fe kri 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 ye wo de onye
Mission Stay TV GH.
Subscribe to Stay TV GH. YouTube, baby, are a Stay TV GH.
Open TV, Papa Pasha, Osha, Winibedia, a Stay TV GH.
Stay TV GH. Stay healthy, stay happy.
Stay TV GH. Now, Ubu says yes. When you are Papa, pay
Stay TV GH.